Oh, ndashaka kumenya mbega uba warize kubijanye n'amashuri.
Sawe generalize nshika mu wa gatanu kwete.
Ushika mu wa gatanu.
Ushika mu wa gatanu.
Amashuri wayitabandaje
amashuri. Ariko ibintu byo kwishura ntibyigera byinjira mu mutwe.
Wari kigugu.
Ati mu bisanzwe kwe ntibyigera byinjira pese zina kubeshya.
Wari kidebire bishuri.
Jemere wanje aragerageza kunyigisha. Ariko je ntibyigera byinjira.
Ubundi ngira waramaze kuba n'uwanyuma.
Ashi cyana bo nakunda kuba uwanyuma cyane nkaba nko munsi nyene y'abantu nyene basanga nyene nk'abagomba bamenye nyene.
None gute wabwanyuma mu ishuri ariko mu rudandazwa kabisa ebantu kancamwo ukancamwo wize university ukamuca iyi ni dori iyi ni nice kuka ukayamukura mu kabisa kandi yaraminuje
mu bisanzwe gutembera biracisha ubwenge natangwe kumanuka ibucumbura ebantu nkikira umwana mutoyi garafere ebantu avuga ati jewe were ikintu ngomanda kwize abanza kwishira mu botike yiwe
uramudandariza
mbanza gucangamuka ndacangamuka kabisa ebantu buzima uragira ante camura n'abatipe nyene batangura kuvuga ati tugomba tujye ibongo baranjani bongo ebantu ndacangamuka nahone ndakora akazi ncandagira bati mbafungwa mezi
ufungiwe Dar es Salaam
imana yarabikoze kwera igifungo ndagikora ndagikoze ndak
Eagles on the TV. We could cry. Oh.
Itariki 9 z'umunsi wa gatanu umwaka w'2024 niwo munsi kumbure ngarutse aho ngarukanye n'umukonesera akomeye cyane mu gisagara cya Gitega amaze kwambika abahungu benshi amaze kwambika abakobwa benshi burya abakobwa umaze kwambika urabibuka
Asha ni besi cyane kabisa
nibo benshi
ni besi
hagati y'abahungu n'abakobwa bumaze kwambika benshi naba
bisanzwe baba nk'abademu kwera abakobwa ni besi
abakobwa nibo benshi
yego
mu mwanya turatwengare so umusatirizi ndahari rero ariko umukonesere wanje ariko ndakeneye ko bamumenya mbebe witwa nde canke bakwita kazina kahe kumbure kabangutse
kazina je nitwa niyo ngabo terrasse
akandi kazina kumbure bakuziko
nkaba nitwa mitera
mitera
ego
terasi mitera ibyo bintu ngo byama bijana kujya Yosefu usanga afite umugore yitwa Mari buramaze kubona wo Yosefu ugasanga afite umugore yitwa Mari bavyaye bacha bavyarande
yabyara
Yosefu atwaye umugore yitwa Mari bavyaye bacha bavyarande
sanga kirango yagabiza
ncaba byara Yesu so turaharire ne kumengura afise ubwo bukuru
ah ntabwo baje no
wanyoye
ah je nanzwe
wafunguye wananyoye nkunda gukorana n'umuntu aba yafunguye yananyoye
yafunguye kabisa ibana ni fit kabisa na hazi fresh
so tuganire re turaba hari anye cameraman uko ntateye ubwo so transmitera turi kumwe reka tukwakire kandi kuri Igozen TV
Jomu misandwe nsandwa nkora aka kazi kikikonese.
Uri umukonese.
Kandi aka ebana aka karantunze kabisa. Mu iki gisagara cha Gitega nguma ntembera. Ndabaza ni ibintu byiza nemera nkabikura town Bujumbura. Avuga ati eba.
Hello.
Sino kwibagira mu
Ah kwa kabare kari mandi y'umusigiti. Nihondi. Transmitera aka kazi ko kuba umukonesere mwiza umukonesere ndetse aho usanga ofise impunzi noneho ziba zigezweho ukamaze imyaka ingahe
bisanzwe aka kazi cyenda kagoma ndagakwize mu myaka 10
imyaka 10 uri umukonesere wambika abantu naje hari yanyura amaze kunyambika ndavyibutse biragutunze cyangwa biragutungiye umujyana
birantunze kandi ibintunze neza kabisa yego
ibibazo ukunda guhura navyo na cyane cyane muri aka kazi mbega biba nk'ibyo
bazo nkunda guhura ukuntu nyene umuntu ashobora gutembera akumva nyene yacyo cye nyene ugasanga nyene umuntu ebana apumuzika kabisa yego
mbega mukurangura ipataro canke imipira wisungike nizahe impunzi ukumbure ukunze kurangura usanga zisohoka vyihuse
Mbisanzwe je nisunge ipantaro.
Ipantaro.
Ipantaro kubera nizo nasohokeye ko.
Niko ari amapataro numva ngo na majeje.
Jeje.
Imbeje ipataro ya jeje bimeze gute?
bisanzwe n'izi musanga zagutse ngaha nyene mu maguru.
Usanga zagutse mu maguru cyane. Nta yufise yajeje ngaha mu zufise.
Ajeje nta yufise bre.
Ntizisoka.
Aya mfise kamati ya chini nyene zinyene zitraining.
Eh urumva kamati ya chini itandukanye na jeje.
Eh biratandukanye. Eh kwera kamati ya chini usanga ifata nyene ku maguru.
Narumvise ngo abakonesere ngo umuntu ashobora kubagurira n'impuzu mu mwambaye. Nkubu nka kubona nkashima kaga jacket wambaye ntacha ndaka kwambura.
Asha ni fresh kwera umukonesere kwera ntiyambara injya kantu ibani impuzu yose uzobona yambaye kwera ba. Wowe mukira kwera wanibeye kabisa.
Nene nkubu impuzu zose bazimaze bagacha bashimiye wambaye muzava mutaha muri gusa.
Asha mu bisanzwe kwera ibani ari yaranza gapfumambara ikintu cigishwe kacaheze kwera iryo nibanga ry'umukonesere.
Cyanke mwambara impuzu nyinshi kuburyo bashimiye yo hejuru sigara niyo munsi.
Naho bari yasigaranye y'umudemo kwera puma yambara iyo nyene muga ntasiga amahera pe ntasiga amahera ego
none nkubu ufise nk'umugore agasa ugataha iyo wari wambaye wayidandaje naho urabiguho urubatse
je ndubatse
none nkubu nkakaga goti nakagapira byose nkabishima nkabigurira rimwe ubwo ntibirashika yakubwe he wahisize mu banayi ntakundi wogwe namba yuko ugatawa ndamusibiraje
ayo nicoshika kabitse iryo nibanga ry'umukonesere mu misango ikintu cyose umukonesere abafisa avuga ati kiri kwibeye
kiri kwisoko
temba ndi kiba kiri kwisoko naho bari telefone icari cyo cyose avuga ati kiri kwisoko
naho bari telefone
yeye
so ndashaka kumenya mbega uba warize kubijanye n'amashuri
sanwe generalize nshika mu wa gatanu kwete
ushika mu wa gatanu
ushika mu wa gatanu
amashuri wayitabandaje
amashuri ikintu byo kwishura ntibyigera byinjira mu mutwe
wari kigugu
asimo bisanzwe kwe ntibyigera byinjira pese zina kubeshya
wari kidebire
bishuri cemere wanje aragerageza kunyigisha ariko je ntibyigera byinjira
ubundi ngira waramaze kuba n'uwanyuma
jenabo nakunda kuba uwanyuma cyane nkaba nk'umunsi nyine y'abantu nyine basanye nyine nk'abagomba bamenye
nyine none gute wabwo wanyuma mu ishuri ariko mu rudandazwa kabisa ibantu ukanjamwo wize universite ukamuca iyi ni dori iyi ni nice kuka ukayamukura mu kabisa kandi yaraminuje
mu bisanzwe gutembera biracisha ubwenge natangwe kumanuka ibujumbura ibana nk'ikiri umwana mutoyi garafere ibana avuga ati jewe were ikintu ngo manda kwize abanza kwishira mu botike yiwe
urandandarize
mbanza gucangamuka ndacangamuka kabisa ibana ubuzima uragira ante camura n'abatipe nyene batangura kuvuga ati tugomba tujye ibongo baranjani bongo ebana ndacangamuka nahone ndakora akazi ncandagira bati mbafungwa amezi
ufungiye ku Dar es Salaam
imana yarabikoze kwera igifungo ndagikoze ndakimaze barasura dusafirizwa dushikana mu gihugu cy'u Burundi cy'amata n'ubuki ndabanza ndaturiya nturiye garafera aravuga ati umupeti kweri ndabona yuko umengo asha afise amawazo sana caravuga ati reka nsubire ndamukure ruguru nsubire ndamumanukane buja cice buja arasubira nyine aravuga ati we subira mu botike nsubire mu botike ebana bijyanye niho hahonye mujama impura n'umujama w'umukonesere avuga ati burya rero ikintu je ngo manda kuyize ngo manda kubyare mu gikonesere mujama w'umunyakayanza caramvyara mu gikonesere asha eka narangura impuzu zigishweka muge icyo imana yakora ibana sinaraza kwera impuzu na ema naguma nabambike kwera zose zigahera n'abakonesere bagatangara ati z'impuzu zawe kwe tiburya zijya mpuzu zawe kubona wazimaze kwera ari ibintu by'ibishweka tingira ahantu curuzi ariko nanje sinarambirwa kwera ebana narataka mu ico gisagara cya Bujumbura za Musenyi za Muzinda ebana nkemera nkahatera nirenge kwera yego
bizakurangira ubaye umukonesere mwiza
asha birarangira nyene ndangije ukonesere bwiza kwiye
none wari umumanuka deja wari umanutse uvuye ruguru uja gukorera Bujumbura Bujumbura naho haraba kaca benshi haraba bire benshi burya nta munsi n'umwe wari bwibwe ukadandaza uduhuzu twose wari ufise hama bakagusopera mu nzira
asha icyo ntibyari bwakunde kwera icyo ndagishima imana nta muntu uvuga ngo waranteye kanshi ngo kugira ante nta muntu n'umwe wari bwanyibe vrema icyo cyonye n'imana kwera yari yakinkingiye kabisa ego
je narumvise ngo abenshi ngo bibwe kubera ngo iyo bamanutse ngo umengo ngo ubaravye no kujisho ngo ucubabona ko bamanutse ubwo nyene
bisanzwe kwere bana je numuntu yagombye kunyiba yanyivye ubwa mbere nduga ebana yambamica amafuta kwere insanga ebana nguza kabido kanwa insanga yasizemo intutse yubuye munsi ageze aho nshika mu muryango ndabaha ya mafuta sanga ni intutse
sanga
nubuye bana aso nagiye kwizingura ntore ubwenge kwere mvuga ati umuntu kwere
tidawe yagi none hejuru abona
ramenya
maso mugabo munsi usanga nubuye
kabisa
one umunsi wa mbere gusa wibwe
aso none umunsi wa mbere nibwe kwere yego
so umujyango wanyu musanzwe mu banga nyene mu gisagara cha Gitega
umujyango wanje usanga ndawutungiye mu gisagara cha Gitega musanzwe aba kumubuga hafi na hafi je naho nokora ntaha naho novuga ati nkore ntaha naho basa 11 ndahateranirenge kandi ndarashitse yego
uranvuga ati ukubaho nuko imana ukubaho nuko menye ngo nubaho sa mashuri gusa
ukubaho kwere bana nuko nyene bana ukubaho no samashuri gusa kwete yego
ahubwo no kumenya ingene ukubandanya ubuzima bwawe nyimba amashuri yase ukamenya ha ingene ushobora gukora kugira wibesheho
usa mu bisanzwe kwere no gucanga mu kazi nta kugaya akazi kose uzobona ko ushobora kuronka amahera yo kujya ako gacanga mu kiremo kandi imana yashobora kugaguhezagira ugasanga amateka yawe yahinduye yego kesi abantu bubu ba kesha abantu bubu urumva bagaya kazi nk'ibintu byo gutembera basi ebana urya nk'ubu nkajewe nigire nk'unkajewe nibere nko mwibarabara haba tipe warabambona akavuga ati eti wamujama kwere bana tazuga satire muzu mugawo ebana mugaje naho no bani dugiye ruguru nyene nyumbani nkagenda ndabajanye style nyene nyumbani bana aravuga ati kwere umujama kwere yatuza nibintu ugasanga nyene nabambike baberewe eka naho wabagiye nkano bakavuga tujya mu konesere niwe yabambike ugasanga ariko bansanga muhira nyene mu muryango ati cyane ivyo bintu turabe kwere ugasanga baranshoreye fresh
ego kubera iki utarigisha umugore wawe kumbure nawe akagufasha ubukonesere je na mpora mbona abandi bakobwa baba konesere abagore baba konesere batembereza impunzu
cyo mudame wanje ndiko ndavyumvira ukuntu cyane umuja na mwe umuntu wa Gitega kwere bana mvume ndaba nyene akantu nyene nanje ndamusohoze kwenda ngiye ati we na aba nawe upfume ukora nyene duhurira aho mu masaha y'umugoroba je mpambane n'ubutsima bw'iwanje nawe na pambana hamwe duhurira aho mu mugaje nanje ikintu niyumviriye sino muza nango ndamusange muhira ngo atacari karakora ico nticho kunda nanje n'umukonesere urumba nticho kunda ego
ariko sinda kutaho ntiwo muza nango umusange muhira ushatse gusobanura iki
mu gusobanura je nasanze kuvuga ati kuko umuntu ashobora kuzana umuntu atamuteguriye akazi ashobora gukora ugasanga we nk'ubu nifitenya basi nkayo nkizoraki nkatsibiri nkizoraki zibiri umudamu atacari karanyungura ngo akora akazi usanga ebantu usanga nakwamye kwera ugasanga n'umutahe wanje nawe umaze
no kuvuga akaba ari urondera buri kintu cyose ugasanga umudamu nta kintu na kimwe ashoboye gukora
aho mu bisanzwe nuko nyene
uri kuramura bubona wo muhiki kugira ngo nawe ashobore kukunganira ikintu yashobora gukora
ndashobora kubona akazi nyene yobanza nyene agacanga mukirako hama nyene nka mubwira ati ebana nka raba umutaye nyene ukwiye nka raba nyene agataye nyene kamahera makenye ama nka canda musohorerako agakora akazi buzima nyene ugasanga nyene yamenyereye nyene ugasanga yamenyereye ni fresh kwe yego
kume muhora mubivuga muri ko muradandaza ofise kumbe hajya waranguye mu ibaro nziza uri kuhamagara abakiriya ari ukuntu muhora muvuga kugira ngo ube n'uriya muntu arenganye ashobore kubona ko wa ofisi inkonesero ofisi impuzu zigezweho ndashaka dufate ko kameramani ari umukiriya ari umuntu kumbure ugomba kugira ngo abone yuko ofise imizigo yivugire
yego
mu motive bimushiremo rero mu karibishe nk'umukiriya kumwe muhora mubikora
musanga jamaze gushika mu muji no wana nkubwiye ati changamuka kuko umuntu wese ebantu musomeshe kweri ebantu
hamwe na ishaka rero musomeshe
ndamusomeshe
je dufata yuko ndi umukiriya iyi Adidas na nayikunze nsomesha gatoyi kugira ngo mbone ko noyigura
iyo mu bisanzwe je bana ndabanza nkagusomesha kweri nkakubwira ati impuzu kweri ebana nawe ukabanza ukayiraba fresh nkabanza nkakwereka ati impuzu ntabwo ikonesereye urumva amubisigaye rero hama tukaca tuvugana ibe rero nawe wagashimye
kaca tu arukuntu mushobora nagatoborwa sange bana nagatobora umuntu ntiyanakabura
mizanye kwera umuntu uramucanganya hamwe nawe abona ati ukonesere nawe ne kwera si babana
ugasaga yaguhaye yose
n'ano ari ntoboro hamwe nawe ne ati zingura n'imiburi buri hamwe habona n'imiburi buri yashiceho no kuyambara canka kaherwa n'umugenzo yambaye ego
ariko mwe namwe muri kunda kuko iyo uranguye impuzu ya mbere nziza usanga rimwe muyambaye
mu bisangwe ibanga mu bizano niko kwa kundi nyene ubaye uri umukonesere utambaye impuzu nziza kujyanye n'umukiri abanza kuraba kungene wambaye wambaye impuzu yigishwe kandi nka kwa kundi bacha batangura kuvuga ati zimpuzu wa watsanu nk'ahantu
kubera babona utagaragara nk'umukonesere
yego
intambamye turangize kiganiro intambamye mukunda guhura naze muri aka kazi ka nyukubukonesere ziba nkizi
ubisanzwe intamba myiza ubu
muhura naze ibibazo mukunda guhura navyo muri aka kazi kanyu kubukonese
nuko kuntu nyene ko kuruhanye n'umuntu ebantu mugaba umuntu aragerageza kikaza kweru kuruha kweru
warushe ufungura nkingaburo zingana gute ugiye nko muri restaurant hajya uba warushe watembe birometero vyinshi muri restaurant ushobora gufungura nkinjya zangahe kugira ngo basugarure ingufu uba wakoresheje
umisango uragenda nk'ahantu hari akanyama ugatera nyene nk'umugeto ugakubita basi nk'ako kantuze nk'ako kayayeri ebantu ugaca wumva nyene yuko umubiri nyene wiyugaye fresh amanye ni rasio nyene wumva nyene uyikeneye ugaca banza ugakubita nyene ni rasio ukiugaza amanye ugasatira wumva nyene ufise ingufu hamwe n'umukiriya nyene umubonye nyene ebantu wumva nyene yuko umutera amajambo nyene akavuga ati uyu muntu kweri ebantu tego kabisa
luko tubasezera noneho terasimitera subira uhamagarire bajya abajene baguma bicaye bahejeje amashuri ugasanga nta murimo n'umwe bariko barakora barindiriye ko ababyeyi babakorera icyo babifuza nakaye kajambo kumbure nk'ukubakebura bo babwira
uzangeje ikintu nagoma ndabakebure ikintu cerekana murabona mu munsi wa Gitega ikintu cyose wewe ubona ukoronka amahera yo kurya amahera yo kwibesha wogerageza ugasatira kwera ugasatira apana kwicarana umutahe naho byo bibumbi 10 cyangwa 20 ebana satira kwera Imana ashobora kuguhindura amateka kabisa yego
ikatubashimire cyane ariko kandi kumwe yamara kubona cyangwa yashimye impunzu yawe kumbure kubera uwo mwanya tamahera yarafise akifuza ati wa mukone senzo shaka munzo sa kumubona gute ndashaka bampere akanimero ka telefone kugira ngo azohora barondera mu gihe mwarusi impuzu zishashe canke nyimba yashimye pataro akabura mu amafaranga baha muri uwo mwanya nyene mbega mukoresha ya hete telefone nimero
cyo nkoresha limitere yo nyene limitere
atandatu zinga Swasane kwa mtu.
Swasane karantinefu dizuit. Yoniyo nomero na mangoresha no kuri WhatsApp. Eba na niyo na mangoresha. Mirongi
tanda tunichenda.
Tanda tunimwe. Mirongi ne nichenda. Chumi ni munani. Yoniyo nomero.
Aho ukuru ndiru kwa mshobo ugashobora kumushikanira. Umudzigo abaya gusavi.
Amunganya wali wosi kweru umudzigo ngumana umudza nini. Ego.
Duko twari kumwe n'umwe kumbure mu bakonesere bakomeye mu gisagara cha Gitega akorera hanyene kandi ico no mushimira ko aje kuduha contact ziwe nimero ya telefone mushobora kumutora ko kugira ngo abazanire imizigo adandaza amapatero meza ama jacket meza nkuko mubona ko aba yambaye nyene inkonese arahari rero ku bwanyu noneho muri commentaire ndabakeneye ufite ico wifuza ja muri commentaire nimero ziwe nzo zisiga musi kiganiro kugira ngo umukeneye aza muri ndagushimire cyane
shimira kabisa
ushimira na Egozen TV ya kwakiri
ndashima kucyumvira abanyi kucyumvira abantu ankoreye kwere nkabashike ngaha buryo yaho n'umugenza ashobora kubona yuko ebana afise impuzu nziza hamwe kubujyo yaho naho banyipfu yoba yipfuza impuzu ashobora kumubwira ashobora kundondera ku telefone nkamurondera impuzu nziza kandi nkabashimira na DJ
DJ
atsina kwa mugaba sinda kazi fresh
sindi DJ jende musatirize
musatirize mumenyesha mukuru yego
hari anye Ejide NDI umu manager wa Egozen TV na wenyine ati arakeneye ehe iyo uzanye za mbere uzimwereke
ase mu bisanzwe kweri je yo nzanye za mbere naho bari baromvuga ati ibaro kweri manza kuyibomora ku bantu babakonesere babanze babona ibintu byiza byiza yego
murakoze
nawe uragize neza sana
igozani TV, igozani TV, we could cry, oh.